Miri. Mai kai ngau kama toa pe mo. Ia mai e pau singa. E tau kua pa. Te teo ke tai hie. Ko lau e tamai o peina wani o mai ka Latu a poka. Ia no pare kere kere. E tau kiva ka toa pena e api o e shishu. Ore, ia plus pensa Hafoka. Ia poka ia o te kia, e tā poti. E toka anga, o mai ka Latu Hafoka.
Teki o kou ma'u. Kou tāko ki ia i ai konga mawa aini. Kou tāko ki ia ke hoko ko a māloro anga. Ki le sino eiki o e teki a kou maika wātu. Kou tāko ki i ai konga mawa aini. Ke hao mi ngā hi whaingata. Kou haha anga tūla. Fuike ta fanga vai kai uma e na sai na sala ko to ape e na tulo ke hao ai koma na la iko ni ke na sai na sala ko to ape e na tulo o ta po ki ia ke hoko ko a malo anga e maika ki ha aho e fina ngalo e rei te ai e a fiona koe aho koe ha ere mai te hona fua tūtū e pāmani ki he tūnga koe na nau nau kola kola kaisi ko ange e ko ia na ki tala ofa ki ho fua ki o pau pē e ki koe ha ere mai ki kua kakato ai tau mua ka me kalani hau haua koe whakamuui ko tūtūkoa. Ko tāpo ki ia e sino e pekia, e hoko e feitu uni, koe konga karikere koe ni, ko feitu uia e malu ai a mama sino. Ke ne hao ai ne haviri, ka ne mawhana i momoko, ka ne moko moko, ki he taimi e vela i e whanu. Tā poki i poki ia, ni hao me ngahi a haa kotoa pē, kona tula. Lava ki nofu ia, aho lau maari e I kona mā I kori. Ki ha aho, ki te whoki mai ai, ki whakakato, aho kore ana I ki mana. Ka mā tamai au kui a whia he vani, mā o korea, ki ke tāpa ki a ni whoki, ki kāwinga I nse kiti. Ka I mā e ngā hmurman mo ui e mā mani, ai hoko mua, ai konga karekere koe ni. Karekere ia, e ongo iai, e taha kutoa pe, e aha mai ai. Ai whamiri, ai mahe ni, ai umaa whoki, ai konga kokoua, whoka. Koe tau tamai uke wani, ki nga ongo I, ai lau maarie, koe tō taha koe ni. E kaike ngata ai, tāpa ki e whetū koe ni, ke hoko ia malu aru, ki he kakai kotoa pē, ke nau ahia, nau ahi mai ki kōngu mara. Tāpa ki I whoke e kōngu mara I koe ni, e lawa ke hoko ia, ko hakona, e lawa ke mōngo ia ia I fia fia, Ka mō ngō I e manawa of, ka mō lau māre ia ai awhioni I te konga mawa ako. Ka mō hanga ki o awhio tamai, ki ke tāpu ki na whoki ai konga mawa I koi ni a ke anai tāpua ki ka ke mau lawa ke whakaha a ka mau loto. Ka koi awhiona, mō lawa ke te whaki kato, ai ngai tāpua ki o ni mau tuku ki konga mawa I koi ni. Ki he taimi te mau tewhi tawaki ai, ka me awhiona kai pehe ki he tamai ofa koe ni. Mala ke mau mawai I he hoatani, ka wapanga ki awhiona ki te au e wha. I ke hanga rua, ka malo I ai konga koe ni, lawa I ke mau whiwhia kotoa ai, a ki mau tolu I mau ki mau ai ka ui, ki he mau ui wha materie koe ni. Hanga ki tamai ki ke wha maua ni mua e ngahi tāpuaki. Ngahi tāpuaki u ke awhio, ke tulu hifu, mo o mai ki konga mala I koe ni, ka te hei ki tamai koe ni. Whai te o whatatau ka mo whina nga wana. Ko e maulo tū ia, mo e ko ofa moe ni ki he awhio ni, ki wafa o si sukalai si koe ni. Emo.
I think you make it too fast. E hari ne te uto'o ka e alo ata mo me. Mai. Mai. Mo bi. Aku.
Thank you.
Si ataha pe ilua o pe kaira.
Those that mourn, comfort those that stand in another's burden that they may be light. Oh Lord, help me keep you in my light. Oh Lord, help me keep you in my light. The road will get rough along the way, but help me to trust in you and never go astray, that I may always be a strength to those in need. A new beginning is near. I am willing to mourn with those that mourn, comfort those that stand in need of comfort, bear another's burden that they may be light. Oh Lord, help me keep you in my life. Oh Lord. Never thought I'd see the day that the Lord called you to be there by His side. I can't remember a day when you weren't around. You were always there. I still hear your voice in my head, hear you laughing, see you smiling in my mind. And if I had the chance again, I would tell you that I love you one last time. Yet I still can't believe that you're gone, that you're gone. Oh, we cry, we cry. We cry, we cry.
And once you reach the heaven's high, as the jewel remains sides, be our angel watching from afar. I'm crying now, just wondering why you had to be the first to fly away. Oh, just understand.
Thank you.
Time doth softly, sweetly glide.